yataniwa, amaneno yataniwa. Yataniwa, amaneno yataniwa. Yataniwa, amaneno yataniwa. Amaneno yataniwa. Yataniwa, amaneno yataniwa. Mituki, mituki, amaneno yataniwa. Olela,
uyu jemo ni muzuri, nimepita na ipare. Mutaani, vijana wanacheki, huku wanaongea maneno mazito, inashindwa kwani kwa indaji.